me marama kia kitea e tātou aua pūmanawa I roto I etahi. And I'm going back to that. So I was nurtured. And I don't think enough of that happens. I could be wrong. I roto, kei te kōrau mō ngā tamariki e mokopuna. Ina ki te kitea te rātonga, whatever it is, whether it's composition, waka ama, they want to be a lawyer, whatever. Ah, ko ea, ei. Ka kitea te rā pūmanawa, te rā hiahia rānei, mori mori a manaakitia, ana tuku a rātau ki a whakapakari rātau I a rātau. Yeah, yeah. Because I was telling you, because I didn't tēnā koutou katoa or something. And I did the heat, and she gave me a look, and it was like, and after she came, you didn't have to hate me, I was starting.
I love it, I love it.
Mā taki taki mai te matatuhi I tēnei raumati.